Emera guhinduka mugenzi nkuko ako karirimbo kariko karabivuga ndashimiye uri mu bunga bw'ivyuma makuru aho karirimbo atanguriye ko kuko kadufasha neza kwinjira novuga nti mu kivugo cy'ikiganiro cyacu cy'uno munsi guhinduka ni ijambo twama turiko turumva kenshi ariko rero Bikira Maria umuvyeyi w'Imana umuvyeyi wa Yesu Kristu muma bone kegwa yo kenshi akunze kubonekeye abantu arakunda kugaruka kwijambo guhinduka arakunda gutumirira abantu guhinduka uyu munsi rero ubwo butumwa bw'umuvyeyi Bikira Maria bwarashitse no muri Renouveau Charismatique Catholique I Burundi uno munsi nico gituma tuzakuvuga kuvyerekeranye no guhinduka mbega uguhinduka ninde ahinduka bigenda gute kugira ngo umuntu ahinduke nico gituma uyu munsi turi kumwe n'abatumire batandukanye bamwe baraza kugerageza kubitubwira bivanye n'ivyo babayemwo abandi nabo baragerageza kubitubwira nka bamwe mu ndongo zishanye mu mboneza muri Renouveau Charismatique Catholique nico gituma nashaka twakire abatumire turi kumwe kugira ngo batangure batwidondore
murakoze cyane jewe izina nitwa Oscar Ndikuri ndi muri Renouveau Charismatique Catholique kuva mwaka wa 2004 nakuva ko ndi kandi mayi itari gito muri imyaka tu iri kurerekeza kuri 6 ndi kandi ndayisozera aje ndo mu berger muri paroisse ana mwirandari ya kumusaga yego njero ndakenguruka ubutumire bwanyu ko mashoboye kushima ko tuba kumwe hano muri kino kiganiro
yego karibu cyane mbere Jose Oscar mu kiganiro Pentecote nshasha turi kumwe n'undi mutumire yo twidondora
yego tugire Kristo
naganze
je ni twa glorieuse niyo nkuru nanje ndi muri Renouveau Charismatique Catholique muri paroisse ya Musaga Sainte-Anne yego ndiko ndahamara imyaka ishika ku 11 nkaba ndi muri noyau ya Renouveau turi kumwe na Oscar hama kandi nkaba ndi muri uyu muryango kuva ninaguye muri mutima mwiranda muri 2006 hama muri iki kiringo ariho ubutumwa afise mu rwego rwa Bureau National ya Renouveau Charismatique Catholique
yego
mwakoze kudutumira
yego karibu cyane mu kiganiro Pentecote nshasha turi kumwe n'undi yo twidondora nawe nyene
Joni twani sera tabirunyutse.
Yego.
Naje ndo muri paroisse Sainte-Anne. Ndo mushasha muri Renouveau Charismatique. Umugabo ndafise ico vya Marie.
Yego, kaze namwe mu kiganiro Pentecote nshasha. Yego, nuko rero tudatevye duhereye kuri Berger Oscar. Kenshi nyina wajambo yakunze kubonekera abantu arakunda kugaruka ku kintu cyerekeye guhinduka guhindukirira Imana mbega mwebwe mwatubwiye ko muri Berger wa Renouveau kandi mu mazi gihe kitari gito muri Renouveau Charismatique mwanagwe no muri mutima mwiranda mbega uguhindukirira Imana mwebwe mwobisegura gute mufatiye kuri ubwo butumwa umuvyeyi Bikira Maria abwira abantu
murakoze kuri kino kibazo nkuko mubivuze nubutumwa butanzwe butangwa kenshi kuko abantu turakeneye guhinduka
yego
turakeneye guhinduka kuko twisunze inkuru nziza nkuko Yesu Kristo abishikiriza ubwiye ati abantu bakeneye guhinduka mbega ninda tumirirwa guhinduka icyambere cyo novuga nuko nanje nyine ndiko ndabivuga ndatumirirwa guhinduka
yego
umu Kristo uwari we wese nkuko nanje ndabivuze umuntu yisunze inkuru nziza umuntu uwari we wese ubuzima bwose arimo uko ari kose aratumirwa guhinduka mu nkundire nishimikije ijambo ry'Imana
yego
tuca twumva ngira ngo ko uwari wese yokumva ko uguhinduka nawe ku ruhande rwe biri nkenegwa mu ndi ntagatifu Yesu Kristo twandikiwe na Luka ikigabane ca 6 mpereye ku murongo wa 27 Yesu avuga ati ariko mwebwe munyumviriza ndababwiye kunda abansi banyu girira neza ababanka heza gira abavuma sabira ababeshera hagize ubwo kubita kwitama rimwe tega kandi rindi ntuzogutwara mutamana ntumubuze kugutwara ikanzu ugusabye numuhe kandi ntuzogutwara utwawe ntutuburanire icyo ushaka ko abandi bakugirira kibagirire nawe iri ni jambo ry'Imana nashimye gufatira ko cyane kugira ngo tuvugane guhinduka umuntu yo kwibaza mbega byukuri byabande biraba wowe wabitawe ninde umuntu yaraze nk'iri jambo ry'Imana nca numva neza yuko umuntu ati shishitiye ngo yigire utuntu twukwikinisha nyene birumvikana batawutasabwa guhinduka kuko ijambo ry'Imana ishobora dusaba ritusaba kuba beranda uko data wo mwijoro mwiranda ati ariko muho munyumviriza ko na Yesu yavuze mwese mu mwumvirize mwese mu nyumviriza ndababwiye arazi ko bitoroshe ariko kunda abansi banyu gira neza ababanga heza gira ababapfuma kugeza aho honyene ndibaza ko uwo ari wese yabu twumva cyane twe bindi turi hano uko rugero ntawe uvuga ngo yarushitse kijana ku ijana adakeneye guhindukira inkuru nziza kugira ngo yumve ko yoguma akurikiza icyo Yesu yigisha maze ukaba urugamba rwe rwa misi yose kugira ngo aguma agwana nawe nyine kuko urugamba guhinduka ni umuntu agwana nawe nyine ingwana ibera mu mutima igaheza ikagaragarira kubwira umuntu agenda ahindura ingendo kuca mbere yo kivuga ninde iyo watumiriwe guhinduka nibaza yuko nta n'umwe adatumiriwe guhinduka kiyetse wibaza ko yabitwaye byose ariko
ego ati nta numwe adatumiriwe guhinduka kiretse uyibaza yuko yashitse nibaze ko twese tutarashika mbega madame glorieuse ngo abantu birakunda yuko byukuri bahinduka turavye ubuzima tubayeho uno munsi nibikunda cyanke nibintu byo kuvuga gusa tukabavyumva nk'ibintu byo mu jambo ry'Imana cyanke nibintu bikunda hariho ibyo tushobora gukoresha kugira ngo hari ibimenyetso bishobora kutwereka yuko byukuri guhinduka bishoboka
ego guhinduka birashoboka gose kubw'inema y'Imana kandi umuntu ashobora kubona ko umuntu yahindutse ukabona umuntu ibyo yahoramwo atiriwe aravuga mbere n'amajambo ukabona ibyo akora ko byukuri byerekana ko uwo muntu yahindutse mu ngendo yiwe mu mvugo yiwe hama mu byo akora ukabona ko yakiriye byukuri urukiza rw'Imana hanyuma rero byo kuvuga ngo twobibona canke twobikora kora nuko rero wibonera mu ngiro yiwe ni nka témoignage mu buzima kandi guhinduka novuga ntibirashoboka birashoboka kuko udushoboza n'umukama
yego
udushoboza n'umukama uravye abantu bahora kumarigara ndiko ndavuga turavye nka muri renouveau charismatique ukabona umuntu yari yarabaye mu bintu bizimiza mugabo yahindukiye byukuri sinzi nyigisho patiri amande igeze kuduha tubwira kintu kitanye no guhinduka ko guhinduka no guhindukira wese byukuri ugahindukira mu migenzo wari muri ugahindukira apana demitura amwe wawe uraba hariya uri kuraba ino guhindukira n'ukuvuga kusubirwa hindukira hariya nturaba hiye kuko wavuke bakukarabisaya none rero guhinduka byukuri urahinduka ugahindukira hamwe ubona ko ibintu wabivuyemo kama wari watanguye uvuga bikira maringene yatadusaba ko twahinduka
yego
ibyo yarabivutse byukuri niyo ntuzi yazanye ikomeye yajavuga ati nimutahinduka muzogwa mugwobo yabibwiye umwigeme Alphonsine ati nimuhinduke rero no kuvuga yuko ni muri uko guhinduka umubyeyi Bikira Maria dusabira kandi umukama nica duhamagarira
Kristo naganze nce ngarukiye kuri Berger Oscar mbega ko twumva yuko guhinduka ari twese tubitumiriwe madame glorieuse nawe arazije kutubwira yuko bikunda yuko umuntu ahinduka bivanye nibikora ati urahindukira wese none ni giki anye nibiki bigaragaza ko umuntu yahindutse byukuri
ego nakoze mu kubaho kwa misi yose umuntu ariko arakora arondera Imana yavuze ko igifasha muri ibyo byose ni nema y'Imana nyene
ego
umuntu aratumirirwa kugira inyota akagira ingufu akanyoterwa kurondera inyigisho ndoramana kandi akagereza kuzishira mu buzima uti ikigaragaza ko umuntu yahindutse ikigaragaza ko umuntu yahindutse no kubaho kwiwe Yesu atubwira ati muzomenya ukuri nako kubagira bidegembya ndataka karukano gatoyi mu barundi turafise umugenzo sino bishira mu muco w'umugabo mvuga umugenzo w'ugutinya ukuri kushika naho umuntu akubaje ikibazo naho kibatankurikize nime cogira umurundi atazi kwishura ikibazo uko kiri ubwo nyene akakiba ego cyangwa kome nkunze zibivuga muri kaheza avuga ati imvugo yanyu niwe ego ego oya oya mbwa mundu yakubaza ati mbega uyu muravukana nakaruriro gato cha ndakuraye n'abarundi baki ashobora guca shoka vyemera ati ego turavukana aho cyangwa mundu akoze ubimbarije iki kuvuga rero umuntu yahindutse agira imvugo ikororotse idashyinyanyu idaca mu mayeri idaca mu kuko ntiyitinya abayifitiye confiance wenyene mbere bahoze bakunze gutera dukuru ngo sinzi umuntu yaje ngaha mu Burundi atari mu Burundi abaza uwo ingo yari yumvise bavuga bati mu Burundi rero ukabaza ikibazo ntibakwishura batakubajije ikindi kibazo hanyuma ati reka nzobipima ashitse yabajije umuntu wa mbere bahuye ati mbega kana mu Burundi ngo umuntu abajije ikibazo mu kwishura babanza kubaza ikindi kibazo ati ndiye abikubariye ati nishuwe aho kumubwira ati nizo canke sivyo ninde yabikubariye uguhinduka rero guhindura iyo mico kugata umuntu abo umuntu ari nzira imwe umuntu avuga ibyumvikana umuntu adategana imitego mu mvugo ziwe umuntu kandi ubona ko bitamusaba kwigora kunini atari gufunga ngo narakaye banyumvise cyane mugabo ubikaba mu buzima ni bintu bisanzwe kubona ni bintu bisanzwe kuboneka kandi bigatuma umuntu agira amahoro y'umutima bigatuma n'ahahereye atanga amahoro koko kuko umuntu yahindutse n'abamwegereye barabona ko ari cyahindutse kuri we rero icerekana ko umuntu yahindutse bwa mbere na mbere hoho hari ibikogwa bihinduka ko nawe kubwiwe arahinduka haba mu mvugo haba mu kungene umwitwara rikagira no mu kwitanga no mu kwitangira abandi bigaheza bikagaragara yego nivyo twebwe nko muri Honorable Charismatic mu ntara cyane kuko Honorable Charismatic yaje ifisa aho yadusanze umwe wese arabona ati uko umuntu yahora agenda cangwa abaho imega abantu babagenzi twagenda na mbere uko navyifatamwe imbere yo kunagurwa naho mariye kwinjira muri ubutumwa n'uyu mwitwariko nyene winge no umuntu aca yinjira muri ekleziya akaba umwana wa ekleziya ukabona ko yamana udukogwa ariko arakora muri ekleziya ntawe bisaba kuvuga ngo kukuvyandika mu gitabo cyaje kubivuga mu matangazo biraheza bikaboneka ku muntu yahinduye ubuzima kuko wahindutse ahindura n'inzira yaziwe
kuri icyo nyine ati ntibisaba kubivuga uno munsi mu novuga nti mu bigezweho turabona umuntu avuga ati jewe narahindutse uguhinduka kwiye ukabuko turavuga duti jewe narahindutse mbega birabereye ko umuntu agenda araririmba ko yahindutse kugira ngo abandi bose bamenye ko yahindutse cyane ari ukundi kuntu yo bigaragaza
sinzi umuntu umusaserdoti w'umunyamahanga yaraciye hano tusabikanize inyigisho y'akajambo yavuze ati ntimuze mu bagendera abagendana bibiliya muri abayigendera
yego
niko mu bare twisigo kugendana bibiliya
yego
kuko abantu babone ko nahindutse cyane kugendera bibiliya urumva nimwe mu kabiri atandukanye rero kwiriga umuntu ararata ikeneye ko umuntu abivuga kuko urya bivuga haraho bizohera muri ubwo bwirasi nyene mugabo ugasanga mu bikorwa mu buzima byateza kubonekera mu byo umuntu akora atarinze kubivuga kugira ngo mwibuka mwiranda amaze guhinduka abantu baramutinya kuko bari bazi kuko bivye bya kera mugabo kubera yari yajaziye ko ataragica navuga mu nzira no mu byatsi bagiye barabona ukebuke yuko atakiri wa wundi Sauli ari Paul ari umuntu nyene yahinduye ubuzima ubavuga mu izina rya Yesu Kristu kandi bikaboneka ko yiyeguriye Imana kwirata rero umuntu yarahindutse ni vyiza navyo si bibi kuko umukiro wa ntori rarangwa ariko si cyiza ko nyene byari bavyivugira birabereye ko abantu boshinga intahe batikana ka yarahindutse hako ariko anakaja kuvyirata
naganze murakoze cyane mpindukije kwa Madame Glorieuse mbega muri Honorable Charismatic mwatugiye yuko musanzwe muri biro mu baronga yabandi ku bwego bw'igihugu uyu munsi muri ko muraraba Honuvo ikiza naho uno munsi ntambwe iteye hariho ibigaragaza neza yuko by'ukuri mu Burundi hari abantu bariko barahindukira umukama cyangwa hari ivyahindutse muri Honorable Charismatic novuga nti muri ekereziya y'u Burundi bivanye na Honorable Charismatic
ego tugire Kristo
naganze
navuze yuko muri hano mvu ndahamaze igihe ariko si kuvuga ko byose ndabikabakaba
yego nta
kibyo ngabo kubyo maze kubona muri hano mvu Charismatic by'ukuri biraboneka ko harimo abakristo kuko kuba muri hano mvu Charismatic tugiye ndavuga ngo jewe ndi muri hano mvu Charismatic canke ngo naranagowe mu minsi ya hera mbere jewe hari igihe nahora numva umuntu umushikiriye umuntu ngo je ndi umuefizi ariko igihambaye nk'uko ijambo ry'Imana rivuga kwa matayo mango gatandatu ati niwe wabona ibikorwa byiza byanyu bari nazi data wo mwijuru uri kuraraba ibikorwa by'abantu bari mu mugwi wa Renouveau Charismatique uravuga uti ubuye na Yesu biragaragara rero yuko aho tugeze ntiturashika tuguma tubandanye kandi iyo umuntu abonye ngo yashitse niho abagiye kugwa ubu rero umuntu aravye aho ibikorwa bigeze ingene abantu babirurumbira ingene bibafasha kumenya gusenga by'ukuri ingene ubona ko bavuga bati turakeneye ikindi kintu cyo dufasha atari kwa kureremba twakwemera yuko harimo abantu by'ukuri basenga mu kuri kandi banaguwe muri mutima mwiranda bari mu nzira itumbereye naho nyene habaho utuntu tutobura kuko twese tugenda kurugero umukama aduhaye
abatumire nabo baraheje kutubwira yuko burya guhinduka birashoboka kandi navyo umuvyeyi Bikira Maria nyina wa Jambo yama ariko aradutumirira rero muri iyo ntumbero yo kugira ngo abantu bahinduke hariyo ijambo Berger Oscar mwegeje kudusomera mwegeje kuvuga yuko ari Yezu wenyine yari vuze nyajambo ariko nakiyengira ikibazo mbega burya ni kuki Imana data yarungise Yezu kwise mbega byo babiri muri uwo mugambi nyene wo kugira ngo kwarugira ngo abantu bahinduke bahindukirira Imana cyanye hari ibindi biri inyuma y'uwo muzo wa Yezu Kristo ngaha kwise
akoze kuri iki kibazo igifite imizi kure kuko kuva Imana ikirema turazi imijambo y'Imana ngene yahimbariwe no kurema umuntu kwisi ariko buno nyene ni imizi mike gato inyuma umuntu arahindukiza umugongo atangira kutanezereza Imana harabaye imigendanire hagati y'umuntu n'Imana iboneka neza ku muntu yagumye yigirwayo Imana turaje mu gitabo cy'amamuko kigabane cha gatandatu umurongo wa gatanu wa gatandatu hari amajambo akomeye cyane kandi imbere yotuma umuntu anagira koba ngo umukama abona ko ububisha bw'umuntu buguma bwongerekana ngo uko umunsi wose ngo yawumara yiyumvira ikibi hama Imana iricuza kubona yaremye umuntu kwisi aho turacye mbuzure bwa kera mu kigabane cha gatandatu urabyumva aho mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya naho igabane cha kabiri mu ngo wa 13 Imana isubira kandi kumera nk'icyo zikavuga ngo nkako igihugu canje cakoze ibibi bibiri ngo barampakanye jewe isoko ry'amazi mazima kugira ngo bihingurire ibigega bya simigaga bitazigama amazi abona abantu mukamavuga hanyuma uko kuntu umuntu yagiye yigirwa Imana akagenda gambarara amabwirizwa yayo bagize cyari ku mutima w'Imana igihe murungika tukibigwa na Yesu Kristo muri Luka 20:13 niho avuga ati data yabicishije muri wa mugani avuga wabarimye abise mugani wabarimye bicanye avuga ati umuntu yari ifitiye umurima hanyuma akawushinga abantu ijambo aho kano 13 mu kigabane 20 kwa Luka niho avuga ngo mukama avuga none nze ntumende ntume uyu mwana anje nkunda cyane kumbure bazomusonera Imana yo mukurungika Yesu yayarongitse abahanuzi guhanura babandi bara bamwe nkuko ijambo uwo mugani usomye neza mu gihe cya 20 urabivuga neza Yesu yabishize mu funyafunya rero mukama mukurungika Yesu ku isi nta kindi yarondera atari uko abantu icambere abantu bamenye bibuka ubushuti bafitaniye n'Imana bayigaruke ko hanyuma nanone uwo mukiza aje anitange baheze abona urukundo bakunzwe icyo cyo novuga cambere caruzanye Yesu ku isi kwa kugira ngo Imana yereke nanone ikigongwe gihebuje ifitiye abantu n'inyota ifise ko abantu bogaruka ko ikigira kabiri kandi cyo twetwa kwishimira cyane novuga niki Paul yandika mu Banyefezi kabiri umurongo wa 11:18 avuga ko Yesu cyamuzanye yaje kubomora uruhome rwari hagati y'Abanyisiraeli abayahudi n'abanyamahanga erega twe bintu tubaturimye abayeza taje heka mu muryango w'ene Imana ntitwarimo bagarukira kuri bajya abayahudi bamwe kuri Ibrahimu nibo bonyene bari bazi ko bafitanye ubucuti n'Imana kandi ko byari bibiri Yesu rero yaje kubomora urwo ruhome kugira ngo natwe twinjire Imana data rero twitwaye muri umwe kandi nahawe icyubahiro turi gushimira cyane mukamafa
ego murakoze cyane kuri uwo mucyo muduhaye ariko rero iyo tuvuze guhinduka nca niyumvira nimba Imana data yarafise uwo mugambi uko abantu bose umuhindukirira none uyu munsi ko tubona nkubu tugeze mu myaka y'ibihumbi bibiri kuva Yezu no vuga nti avuye ngaha ku isi ariko urabona yuko haguma umuvyeyi nkuko babitubwiye umuvyeyi mu butumwa gumazana aguma garuka kuri iryo jambo guhinduka 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 mbega je narinzi ko Yezu kuba yaraje byari bikwiye gusa yuko nabantu boca bahindukirira haburi iki kugira ngo byukuri bahindukire ku buryo n'umuvyeyi bikira Maria agarutse aguma garuka kuri bwa butumwa bwo guhinduka
hey tugire Kristo
ntaganze
ibi umukama yarabizi ko sinzoga ati mbega Yezu yaragize sheke ikaba n'abantu yagize sheke ko nk'iki cyakabiri ubona ko ari insinzi ikomeye cyane ku ruhome rwa Bomoto
yego
umujyango waragutse mbere zose abantu bose bo hakujya no hino hijyana hakono barashikira no vuga rero yuko umugani Yezu yaciye avuga ati umubivyi yaragiye arabiba abiba imbuto ziza yabivye ingano hayo mu mwasa caraza ariyo yavuga imana yeza ikaba ngo reka bikurane burya rero naho biri uko igifasha Yezu kwibukira kore kandi kirabandanye ni muri wishaje nk'uko rugero rw'imyaka nyene utanze ingene igihe cy'imana kiguma kiba gishasha turi mu mwaka w'igihumbi 2018 yeje hahise muri 2017 twahimbaje imyaka 50 iheze habaye Pentecote nshasha igenda kandi yinagura ku mwaka muri hondo bakarismatike arivyo abapapa bakiriye nk'inema y'iki gihe ijanye ni naguka ijanye n'ubujye gukomenyesha inkonziza aba barabatijwe ahayo ntangira nti kubwo mukama igihe cyose kigira inema yacu kigira no novuga la grace nyine y'ico gihe kuko nubu inyuma iyo myaka 1963 nibwo imana niho abantu bwa kimatiki yavutse kandi n'imbere yaho hagiye turabona nk'imihari n'imigwi itandukanye igihe cawe inema yavukanye ikabivuze abageze mu kuvyura ekleziya nico cyibereye turiko turabamo no kuvuga yuko urabona ko hagahaze n'ivyo mugabo ko hataragiriye imbura nico bisigura birakurana ariko biriho byose
yego murakoze cyane ati birakurana ariko biriho byose sinzi yuko madame glorieuse afite cyo yunganira burumengo afite cyavuga
tena kire mvuge ko imana dukunda cyane kandi imana yaradukunze none musibandanye dukunda gushika utanga umwana wayo w'ikinege ngo umwemera wese ntape
yego
none ko twemera imana turatumiriwe kwakira Yezu mu kigongo yatuzaniye akemera kutubambirwa nico gituma rero abahanuzi nka Yoweli yahanura avuga ati nimungarukeko mu kwityorora muhunga kabi mutabura imitima yanyu hagutabura ibyambago iryo ni ijambo ry'Imana kandi yacije mu bahanuzi kugira ngo umuntu abandanye yisubirako agaruke ku Mana igihe cyose rero tuba twaguye umukamara aribwira dufata ukuboko tuzamure niho nabikira Maria guma avuga ati abana banje akaza agakebura aciye hariya canke aciye hariya ubu turiko turazirikana igihe yaca ikibeho akabonekera bajya bigeme batatu aho yavuga ati hinduka donc irijanse ikintu cyihuta cyane no guhinduka tugahindukirira Imana kandi yaje avuga ati nukuri abantu benshi barasenga mugabo uko basenga sivyo dusengana uburyarya dusenga twikunda ko dusenga rero ugusenga bijyane no guhinduka no muri hano uvuga charismatique catholique abantu barasenga turanazi Imana tukaduza ibiganza mbega none uko mbayeho byukuri biraboneka ko je nahindutse ivyo ndirimba ivyo mvuga mu majambo ntazira Imana biri mu buzima bwanje aho ngendera aho nkorera kugira ngo Imana nahazwe nico rero mbona ko Imana dukunda cyane kandi ko nubitaduhebye naho nyine turi mu isi ntitubabisi tuguma tugwa tuvyuka tugwana ni kwa kwiri na rwagwamfu n'ingano bikurana yego kabo mukama katogeraho agesa ibyimbugwa byiwe
yego murakoze cyane ati harageraho umukama agesa ibyimbugwa byiwe rero mbega Berger Oscar je nibaza yuko kugira ngo umuvyeyi agume agaruka adutumira guhinduka hariho icyo kintu cyuko wahindukiriye no vuga nti haba hariho no vuga yuko ashora umwanya umwe bishora gushika gasanga asubiye mu byo yahoramwo burya umuntu none ahindutse yo hindukira rimwe na rimwe bikaba biraheza gacha yicaranga ati je byaraheze ubu ntacyo nino narahindukiye cyanye no vuga nti ngo bari urugamba rwa misi yose
ego nivyo icambere cyo cyo no vuga nuko guhinduka mwese gira wahuri ya ni mukama nsinzi mwini ni ziyavuga taho tukwa wahuri ya ni uhazi ya wangwe nchinda hazi nukufuga mwini wese rafita aha abona vjukure kwa hanu ya huye ni mukama vjukuri utilero umono arashora guhinduka kakawa hejeje changwa na honu guhozako kufuzi guhinduka umono kakawa hejeje vzio vzio atagize imana ngo acashengera ubwo nyene yitaba imana umuntu akiriko aragendagenda muri bono buzima nabuhoro buhoro ntawo kwiza ngo arahindura kabahejeje kuko turabizi ibyo oye mbaye yandirimbo nta mukristo yovyirenga yo atavyemera shetani ntishaka abahinduka iragwana cyane kugira abantu bibahinduke binashobora gushika ugasanga umuntu yatanguye iyo nzira arahuye n'ingorane arahuye n'ibibazo ku buryo ataravye neza yo hava yibaza ati nikwegeye ndabatwenze gato sinzi umuntu twahoranye mu butumwa we twakira abaseribatere igihe kimwe twaturi kumwe turi umugore wa jeune twararenga 10 gatoyi hanyuma arimvira atega basha twarikwegeye ati kubera iki ati ibintu twagiyemo tukiri bato naba bo dusangiye ubutumwa atwakorera kuba twari kumwe abejere bacu bico gihe abantu babamyokuru n'abapapa bakuze ati none twebwe namwe turabanyeshuri abandi turacatanguye kurondera ubuzima none ubwo ubuzima tuzobushobora gushika mu busaza ati twari kwegeye mw'abantu hanyuma ico gihe turakanguka ikibazo bamenya ni ikibazo nyene cyo gusina ubwabo cari mu kuri kubona rero ubwo rugamba rutanguye ukiri muto rubari rurerure imbere yawe kurusha ubwinjiye mashaje navuga rero nti no kubimenya no kugira inovuga gute mu kirundi la conscience donc kumenya neza mu byimvyo byiwawe urugamba uriko ko ari ubwo igihe cyose kandi ko ufite uwo mugwana atakeneye ko ubwo buzima bwawe buhinduka hanyuma ariko umukamara bishoboza na cyane cyane ukuntu bishoboka kandi bibereye ni ukuja mu bandi nicyo gituma aho rwo karismatike ari umuryango umuntu ahindutse biramusaba guca aja mu bandi kugira ngo kijya gisabisho duhereza muri rusangi dusabiranira kidushigikire naho wowe byakugoye kumbure ukagwa mu ntege nge ariko umuntu yizwe ngo arahindutse agaca yibaza ko abituye agaca yikumira biramworohera rwose gusubira inyuma kuko azohendwa atabizi asange agumazi ko agihagaze naho ni nk'izo yakunze kuvuga ati igihe udatera imbere uburi gusubira inyuma nta kuguma hahandi bishoboka mu by'Imana nuko bimeze kwibaza ngo okay je handi ni sawa ndigumira aha nta kamera yo kwirwanda jamu bane ngire guto ugumye hahandi ubusubiye inyuma kuko isi yo yigumiza unguruka n'ubuzima bananya buhindagurika nico gituma ataguhinduka mu muntu ndahejeje ahubwo ari guhinduka guhozako umuntu akama yicungera twana bizirya kanye mu ndirimbo mu nyigisho ziheruka muri inovene ya Kristo umwami kwicungera kugira ngo ntwapfusanga waraguye waruzi kugihagaze ego
kuri cyo nyene cerekiranye ni no kugira ngo umuntu wahindukiye azigame ibyo yahevye azigame ubuzima bushasha yakiriye dufashe nka karorero hariho musanga nkuba yarabaye mu by'ubuhumbu abo babikorana ugasanga ni bakira abagenzi biwe amatelefone no vuga nti baracyavugana no ku telefone ibindi bikaguma biri hafi yiwe nkuwahevye inzoga kubera zamutesha ubwa mu bantu gacusanga abazinyo waguma hafi yiwe mbega yoyo ashitse kukabare yo cazariruka yohunga byogenda gute
waciye irukanga ngo yahendye arenganye ahezira cagira ngo agira yihe pole acasira kugasoma mu kwiha pole mu bisanzu umuntu ahinduye ubuzima agomba no guhindura abagenzi agahindura naho yagendera n'ivyo yagenderamo nka karero tanze kuba ari mu buhumbu ni ngombwa yuko afashe ingingo yo guhinduka mugi atarashobora guhindura abo bagenzi nivyo ntabagira abansi kuko nawe abatumwe ko mugabo hari ibintu ategerezwa gucaheba imigendanire yabo bantu muri ubwo buhumbu ateza kuyihagarika kandi si ukuvuga ngo nkuko nabivuze ko adaca mu masi wabo mu bisanzwe ubuhumbu ubera hanyegihe ubuhumbu bubera ntavuga ndavyite mu ibanga nawe ntawe ubuhumbu bubera ku mugaragaro aricungera rero nimba abo bagenzi bahora bagenderanira ntikibuje ko bashaka kugenderanira mugakamenya hagarukira yego ibi bibanza bisanzwe byaramenyekanye nk'ibikorwa mu buhumbu nyene navuga nk'ibi by'amatambiro y'ijoro ibimwe n'ivyo biteramo nyene by'abantu babiborosha ubuzima nkuko akunze kubivuga ivyo aravyirinda hariho inzira umuntu agomba guhinduka aheba kuko mu kirundi aracu mugani ngo inkuba ngo yakubise umuntu ariko yurira igiti hama ngo icaye ivuga ngo barandendereza ngo harabo nkubita ariko hari n'abanyizanira ubu nawe ntiyari kwaduga ziyo mirere rero mu nzira yo guhinduka umuntu hari inzira zibira akavuga ataha sinzosubirayo
yego
ariko abo bantu byagenda bahura bahuriye ahari umuco akabera umuco mugabo niye basanga muzimagiza ntatangaragi yasanga yasubiyeyo
yego
yego
murakoze cyane madame glorieuse sinzi ko mufite cyo mwo kunganira
yego yabivuze ndashaka kongera ko akantu gatoyi
yego
ko shetani itanka abasenga ahubwo yanka bahinduka abantu meshe turasenga mugabo turavanga eh kuba ndavanga rero ivyo bintu birayorohera kugira ngo tuba twuguruye ivyanzo tugaheza tukumva tukabana umwanya umwe mvuye mu isengero ego vyagenze neza cyane mugabo sohotse ibindindire kugira ngo dusubire mu byo twahoramwe rero ikintu gikwiye no guhinduka tukareka kuvanga vanga nuko yari karabivuga kugira ngo umuntu ashobore gukira nuko ucacura ibyo bintu bahoramwe abagenzi canke ibyo byagukwega kwega hama kugira ngo bikunde rero no kwegera nk'umugwi gisabisha
yego
ukarondera abagenzi bashasha bagufasha kuduga hama ukaba mu muryango wa Eklezia by'ukuri yagenewe bose y'abatumwa amugahabwa amasakramenti iyo umuntu yisuzuma ku munsi biramufasha kugira ngo umatere intambwe kuko duhamagariwe gukura ntiduhamagariwe kuguma hahandi
mbega muvuze muti arahabwa amasakramenti akarondera gukura nacisha nshinumva cyaka kumenya mbega muri ubwo buzima bwo guhinduka ikibanza gisabisho ugusenga biraheza bigafata kibanza icyahe ku muntu yahindutse mbega yo byitwararika cyane ibyo gusenga cyanye ugusenga byo bibaye abaye ariko we akitwararika no kugwana ugo rugamba rwiwe rwo kudasubira muri bimwe yahoramo
ego je nibaza yuko nuko nyine ubaza nkamwigisha ubaza icyuzi ugusenga coba nk'ikintu kiri imbere ya byose kuko iyo umaze kwikura ko kuri connect utari connect utaguma mu bunywanyi bw'Imana ntakabuza atahaza ikindi kintu kitsa ko kukuzura muri ico kibanza kigaragara rero gusenga coba nk'ikintu choze imbere kandi gusenga simpaka ngo umuntu yamari karaja mu isengero canke igihe cyose umubone hajya aye haboneka gusenga mu mutima mu mutima umutima wacu kamuri kurasenga kandi wiyubara gusenga mu mutima no mukuri mugabo kumva ko dukeneye kubana na Yesu we muzira caha hama tugasaba ko mutima mwiranda yo tuzura kuko ni watuyobora
yego
yego
na kanu gato ngira kuri ico kandi ni wataho gafise imvuze ikomeye ibi kintu cyo gusenga nico shimikiro yo kugwanurwa rugamba
yego
aha rero njangirwa ko nkavuga ko kijanye no gusenga sinuza se dote aravuga ati hari gusenga hakaba no gusenga turiko turavuga gusenga mu mugwi gusenga kuboneka muri paroisse mu nkuka z'imisa mu biki ariko icuba ku muntu cane cane ni migenderanire yiwe ni Imana
yego
migenderanire ni Imana kuko umuntu ashobora gusanga nubwo yoba yumva misa misi yose nubwo yoba ashobora guparticipa mu mahwandiro y'abandi mu mugwi ya misi yose ugasanga sigaragara kubera iki atakigira wa mwanya wiwe ni Imana
yego
kuko imigenderanire yagirana n'umukama ni mu gisabisho ciwe kibe gito mugabo kibeho handaba mu ijambo ry'Imana yezi nyene yahora aganirira n'Imana se
yego
niyo bitakuze kubera ubutuma bwishi agahenga mu ijoro akirotira ushagucana ivyo yari gukora ku mugoro bitakunza cyari gukora mu ijoro natwe rero umuntu wese yihaye nzira yo guhinduka afashe agiye wa mahigwe akaronka iyo nema no kumenya neza yuko abonye amaze kabiri atagisa bisho ciwe agira ciwe mu mwiherero wiwe ni Imana abari ko arasubira inyuma cyane hanyuma kandi iruhande yico gusenga igisabido ico gisabisho no vuga ciwe kitari mu mugwi hanyuma ikindi nuko umuntu agomba kubandanya muri iyo nzira yo kumva ijambo ry'Imana gusoma ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana ni Yezu wenyine ni ijambo batuze nyina wa jambo nuko mazi ni no ibikorwa tubasubiramo byo gusabira igihugu n'inyigisho niki azanana na bibiri azanana na jambo umwana wiye nico gituma nta guhinduka kutari mu ijambo ry'Imana kuko iryo jambo niryo ririmo inzitizi niryo ririmo uruki uruhomero zaruka gukingira ukabona ibizira ukabona nibirekuwe kugira ngo ubeho hanyuma ikindi novuga kuri kidaki ndagishimika ko ikijanye n'isakramenti ry'ikigongo isakramenti ry'ikigongo ritarakamenyero ariko riri mu kunebagura inabi no mu kwicira urubanza yonyine umuntu rero agomba guhindukanya guhinduka kandi agomba kubikomeramwo agira imfungurwa y'umutima ijambo ry'Imana hanyuma akagira novuga
bakunze kubivuga abajene bagiye kwiga bati ngiye muri tushe kume kwa wamwana yaragarutse yagishushumba tukama twicyorora mu kwirega gucyo hagera n'igihe na connection kwa vuze uvuga ndi connection connection shitani yaturonderamo igakupika ego njoki tukingira cha
ego murakoze cyane madame Glorieuse
murantonga gato n'ukuri kubera turiko turavanga n'ibya Bikira Maria aboneka ikibeho hari kintu nasomye muri ajya amabonekerwa y'ikibeho ki ari gitabo mvukanye umupatiri twa Edward Sinayobye yanditse aha tubwira uburyo bune Bikira Maria abonyene yavuze muri ayo amabonekerwa uburyo bune buboneka ko umuntu asenga nabi urabona turi kumwe n'abavukanye bariko baratwumviriza kandi twese turaje gusenga mbega twese dusenga neza hari giye dusenga dufise ubwiyorubetse prier avec hypocrisie rero kirababaza Bikira Maria abandi bagasenga tugasenga kubw'akamenyero ugasanga ni pa routine mu gatondo yirukayo ndirukayo ata kintu binzanira hari igihe umuntu asenga yisenga so prier soi-même donc je viens de kuboneka kwibona wabo ndiyavuga ati je ndi mwiza urambona niwe yibona imbere y'Imana ntabona Imana hanyuma ubundi agasenga parentere prier parentere gusabiriza ngenda saba nsabiriza nsega 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 niyo ndonse simpeza ngo nzigame ngaruke nkenguruke hari abantu dusenga twaronse nigo gusega niko novuga turonse birakwiye Imana yarampaye ibi rero nibituma umuntu aguma mu bunywanyi bw'Imana ngo asenge neza kandi bimuhindure
ego twari twabwiye yuko turi kumwe n'abatumire novuga nti bagera kuri batatu ariko mu gice cya mbere twagumye twumviriza cyane babiri umwe nimwave mugira ngo yavuye agenda oya turi kumwe ahubwo rero uyu ni wo mwanya wiwe nkuko ako ari imboga yaje kubivuga gati turabivuze ntababizi ije duheje kuvuga ngira wewe hava abantu babatumwa ati tuvuga icyo twakora ko icyo twumvise arafise icyo yo bivuga ko novuga nti mu buryo bw'ivyo yabayemo kaze madame Neslat
ikome jewe cyukuri ndabivuga nko wabikorakoye nkuko ari ko arabivuga jewe ndumuntu yaronse fizio muri minsi vuba ndavuga mu bice bitatu
yego
ndavuga igice ca mbere ntararonka fizio ndi ko ndayitegurira niyo maze kwironka ntararonka fizio nari umuntu adasanzwe mwishavu ryashavu rihitana bose rigaca ari bose karandagura habaye ingorane hagati ya twe n'umufasha wanje abantu bose bari mu rugo rugo barashikirwa ego rero ndiko nditegura efizio ingingo ya mbere nashatse ko nokwigira cyari cyo kwitsinda yari yo kwitsinda jewe nyene
narakiriyemo gato abatumire batubwiye bati icyo guhinduka ni nema umukama atanga none mwebwe ho kugira ngo mwumve yuko mwoja kurondera iyo efizion kugira ngo byagenze gute ni iki cyaba bakuye
jewe nari mfise inyota yo kumva ko nusenga nkumva ko nyene no bandi umuntu asenga mukuri
yego
narumva ko nshaka gusubira gusenga nkahura n'Imana nkanywana n'Imana by'ukuri maze kumva rero hariho iyo efizio nshanda vugana n'umushinga ntawe wanje yari efizio de couple washaka ntiyari efizio isanzwe yabubakanye cha turavugana yuko twogenda kwinagura muri mutima mwiranda tumaze kugenda imbere yuko tunagenda je nari mfise inyota yuko numva ko mu rugo rwacu hari ikintu gihindutse kuko nari numva yuko tutari mu mwidegemvyo ukuri nico rero nari nkaniye cyane gusumba ibindi hanyuma tumaze kugenda jewe ingingo ya mbere navuze ko guhindukirira Imana birasaba ingingo idasanzwe kuko jewe numva ashaka guheba iki kandi nkako Imana ntigufata ku nguvu ngo hinduka guhinduka urafata ingingo wenyine uravuga uti jewe numva ashaka guhinduka iki kintu ndashaka guheba iyo umuntu amaze gufata ingingo rero hazi inema idasanzwe Imana iraduha iyo inema idasanzwe ikaguha inema yo guhinduka by'ukuri jewe rero icyo gihe iryo shavu ryanje ryarambuza amahoro rikatubuza amahoro mu rugo mba kumu hira atara mahoro kweli hama cha nitribu turitegura datangura ndi egzeresa ko hagize kimba waza tashikira nashoka mvuga kwimenyereza kutavuga mvuga kweli shavu ndagenda ndavyimenyereza ndabibamo tumaze kuronka tumaze kwinagura harabi ikintu kidasanzwe hagati ya twe numushinga ntayi wanje
yego
ikintu kidanumva nyine ko cyo mpungabanya mugabo maze kubona icyo kintu kibaye numva simpungabanye numva sinatahura kubera je n'umuntu ntashobora kwakira ibyo byo byose
yego
hanyuma umugabo arambaza ati none wumva gute naho yari ngaha nawe nyine yobivuka cyane bari cyane numva atandakiwe ntabwo ntije numva yuko tije ndumva yuko inema ya mutima mwirande dasanzwe ndumva yuko kubona twaronse ifizio atari ikintu gisanzwe none ntunzi kera ntaronka ifizio none nyo kibaye niyo ntabana ronse ifizio ubaza ko byari kugenda gute twari kwatsimiriro
yego
twari kwatsimiriro hamwe n'abantu bose babimenye rero ubunye ndikuva ahubwo ico kintu kibaye nico caje ku kunyemeza byukuri ko narose inema ya mutima mwirande idasanzwe nawe nyine arabyemeza aravuga ati cyukuri inema ya mutima mwirande idasanzwe nawe yari ngahari kwivuga
yego
yari kwivuga kuko yarabonye inyuma y'inyuma yo kuronka ifizio yarabonye icyama kidasanzwe cyugutsinda kamere yanje kishavu ubu rero jewe nkuko bariko bavuga ati umuntu yabikorakoye ubu rero ndumva nidegemvya
yego
angiriye iki tuvuga icyo tudahurije ko mu rugo numva dushobora twaragize amahirwe turaronka n'umwanya wo kuganira uwo mwanya wo kuganira mbere yuko turonka ifizio ntawe ari uhari rero kuva tuvuga iyo ifizio turonka akanya wo kuganira icyo tudahurije ko tukicara tukakivugana umwe wese akinjira akumva ati hajya wa ukamara uti iki kintu wumva kugira ngo duhindure urugo rwacu kiwogiheba wundi ati kiwogiheba
gatoho muratubwiye muti hari ikintu cyabaye mu byahora biba byatuma mucya mugira ishavu rirerire mbega ntamweho iyo cyoba atari banga twokimenya kugira ngo ariko baratwumviriza bumva uburemere bw'icyo kintu kugira ngo bumve uko biri ariko nimba twoba tubagoye cyane ntacyo
uya nashatse kuvuga ni nk'ibindi mugabo cyo cyarankozeho gusuma cyari ikintu cyari kunkoraho gusuma iyo ntaba nari kuru nari bwaronkefize cyari ikintu cyari kuba kidasanzwe
yego
sino enda
ntacyo
ndagura mugabo cyari ikintu kidasanzwe
yego
ariko kandi nawe nyene yarabona ko ari ikintu kidasanzwe hanyuma abonye ataki kitaduhungabanije mu rugo tugaca ahubwo twegerana tugaca dufata umwanya wo kwegerana ahubwo ngo tuvugane tuca turabona inema rero ibyamwa by'inema za mutima mwiranda ego
murakoze cyane kuri iyo ntaye mudushingiye y'ingene mu rugo uno munsi byahindutse none mbega nk'uwo uvuga ati kunagurwa muri mutima mwiranda ni kimwe mu bifasha umuntu guhindukirira umukama by'ukuri mbega umuntu yoba yihenze
ni kirimwe mu bifasha guhindukirira umukama mugabo ni bimwe navuga bivana n'ingingo we wihaye
yego
ingingo udafashe ingingo ntacu bimaze
yego
nabugwa muri mutima mwiranda bama baranagogwa mugabo bisaba ingingo
yego
fata ingingo
urakoze cyane muvukanye ni Selat umwanya uri kuraturega cyane burya ngo akajyoshye ni gahora mu hitama yego tumere nk'abajya ku musozo wa kino kiganiro cyacu Berger Oscar sinzi ko mufise akajambo kanyuma mwobwira abari ko baratwumviriza
murakoze akajambo nosozerera ko nuko ibihe turimo nkuko twagiye turavuga twerekeza cyane ku butumwa bwatanzwe na Bikira Mariya no guhinduka novuga yuko uwo ari we wese atwumviriza na twebwe nyine twobigaruka ko Bikira Mariya yavuze ijambo rikomeye mu mvunyo batanze ivuga iby'amabonekerwa muri rusange ijambo rivuga ngo ukwemera n'ubuhakanyi ngo bizovangana ku buryo bw'amayeri atawo bitandukanye ibyo yashobora gushika ugasanga ni kijya bavuze bati shetani ntiyanka basenga yanka bahinduka Aba sengu gasanga jira una mani wasapiga komo na masengero yabaye kumusibara twese turashaza hatandukanye mm. Mugabo gasanga I nkuko mwavuze rero no kuvuga yuko ndasabira ko umuntu wese yo gye ubwenge mm. agasaba inema yuko tandukanya mm. ineza yariyo no kugwanira kuyikora kugira mm. ngo amenye cyukuri ko ari kumwe no mukama kandi ari mishaka giye abandanye yiyubaka neza nkuko mukama amurondera tugire Kristo
naganze madame glorieuse sinzi ko mvuze akajambo kanyuma mu isegonda nk'itanu
eko cewe n'ukuri akajambo kanyuma naheretse ko nuko twasaba mutima mwiranda katwigisha gusenga mukuri